Awofo ya one mumma wo no beko Methodist Junior High School was Sunafo South mensinimo ewa afomanta mu ene one mo esun fi se one mumma no suku dan no nyame enu ni enya de segina yi nti ama de kire ni adesua enya kwa no ho Adom TV kase yakwo ho eto so
Awofo bia wo ma wo ho ene Adom kase adwetwe nkoma wo mo ede tu dwa se nuadan bia wabobɔ ede asi ho se ho na mofra ne nkosua de ne nyade a ebo akora ne nyina ne se awowo ene mo ahodro na agyedan na obɔso a sempenifo anhwentu ho na mo a ede oyi ne ene beba o kyerɛ se nipa ho do a wotwa mu ano de da awoye ene ne ma hodo bia kɔso wadesua mbere mu no ka ho bi matire bia mofra no kora adwene fira adesua a wosua so a emo akora
ene me se da ne enye nti se enipa etwa mu a wo mo hwa akora adesua a yesua no wo mo adwene enko adesua ne so
nya me se school no Frano, a ya, my break here. One more car wanted to do. And to buy me a school dana, in the same of Radiciana, a back of Sopa, Sandy, and say a fatah.
A son said, aha, a year, a pity mutino, Emma, our war. Ene emwa ebetimi aha emofrano enyanso etimi eba school num
aban krache pani ya wo mpata mo ho frank adusi poku de to adom kase anim se
na anote somebody wa wo hu se frama kase bi efa ebu dan ni nyina gu ama enkra no se bi mpata na wo moti a wo suane ntie ya wo meti se bi to na mo se de me bai na mo ambetu na nse kukium sda school madaro mama mba ma yeko ma yeko komisi Maybe any binon because I disyan here, I disyan the abitimia peja district na maya kwe ni.
Penny kwanchira for bedi echira wanu na shen gumesuya so was suna for south, mensini mu, asareba for bedi akun. Ensujina ngumesuya se ye one potemuho and emu edin semisi etuja.
Yenti and yajin se nobako metedi JHS. Eye skubia edie and winyam abre district no. And kola free hakono, I am kala modisyan, to kwa ni muye pa I'm ribi kwe chemono, yenya best kuna hafo, student it was 200. By a share class umano mutima, nya di so any cra.